Happy Mother's Day.
Intandane enhle ngumakhothwa ngunina. Namuhla usuku lo mama sihlobo sami. Zowuphathe kahle lo mama. Ukumenza jabulo okuzalayo mama ubuhle nomusa kuyakukulandela. Kanti nesuku zokuphila kulomhlaba ziyokwandela. Ma umhlonipho wakuzalayo mama ngisho naphambi kwezitha zakho umvele inqange tafulu yokudekela kepha. Ma uyihlongandlebe udelela okwabona uSawulu yokubona. Kaze wayenjani umama? Abanye bazibuza lo mbuzo mihla namalanga. Kaze wayenjani umama? Abanye sebalila badela selokubavula amehla babaza babo umama. Igama elithi umama kakaza lisho kowakhe umama. Angano wakhe umama washonela esibhedlela yeqeda kumbeletha. Abanye ukufa kwabahlukanisa nomama babo besancela ibele. Esaphila owakho umama ze umphathe kahle. Esaphila owakho umama ze umthande. Uyanyukela ma ungenayo yo mama kulo mhlaba ucela okuhle shabalala imbonge namava.
Happy Mother's Day.
Oh happy happy
happy Mother's Day.
Oh happy happy.